Dhaka kaachiel koda ka midhiero mawuok ne ji mopogore opogore kama gintiere e kuonde mag joot kata camps kaluo. Midhiero ni osetimore, management mare onego bed ni itimo kapok ochako. Sani gima nitiere ma sirkal tiyo godo, gidil gi gima ging'eyo koso gidil gima gikia?
No, mana kaka Wycliffe owacho to Charles okelo, apani midhiero ma wan go saidi en ni ok watim planning. Ok watim planning, omiyo gik makama gibiro to yudowa. Ka koro giseyudowa, watimo gima Wycliffe oduongo ni knee-jerk reaction. Charles oduongo ni knee-jerk reaction. Ma suddenly koro gini oseyudowa, koro wadwa timo ang'o? Nikech higa mane El Nino biro e kama nowachake wach ma disaster preparedness ni, ma funds nobedo allocated e counties to kata mana e national government. Ineno? To kaka niwacho, projections gi osebet, nitiere dark spot, black spot mong'ere e Kenya ka. Kano, Kaneu Masango, ei Nyakach, okay? Budalangi, kuonde machalo kamagi, nitie kuonde mong'e ni ka koth biro mapek. To pi biro tero ji. To onge gima sirkal time karachie. Onge gima sirkal time karachie. And therefore, wachopi situation moro ma koro koseyudo wa koka koro ni imiwa pay bill. To ng'ama koro idwa ni mondo oor pesa mar pay bill, e ng'ama pi tero. Odhi manyo yath, koso odhi manyo chiemo, koso odhi manyo pesa moro e pay bill. To pok ng'ato ong'isowa kata mana gavana pok ong'isowa ni to pesa mobedo allocated ne disaster management e county ma Kisumu.
Timo tich mane.
Tutiyo tich mane. To en kanye kapo ni entie. Gi samoro nosemwonye. Onge. Ineno. So, gima chandowa en planning and then execution. Samoro buwate mno planning maber, the point of execution e kami lo reget. Ni mago eku wadil gi moko here and there and so on. So, apa ni mani midhiero momakwa malicha enya en lack of planning, and if there is any planning, execution onge.
To daktari, nitie kata gwenge moko maneno manyien ma okwathor winjo gi ahinya ka oula ni obiro. Ka oula obiro mathoth ahinya, wang' duto rango kanyo, Kano. Kata girango ka Bonyo. Ko kanyo yo gwenge ma Kapuothe e Kisumu, gidhi ka Buto, ka gintiere Karachuonyo. Gin kuonde moko ma anyalo wach ni onge. Tinende, waneno oula ma odonjo nyaka e bombe. Entiere boma ma Nairobi ka, wanene Kitengela, wanene apeini madongo loro, pacho ka Mombasa road ntie kama loro, Thika road ka kidhie ntie kama olore, kidhie gwenge ma Choka, sani jok luonge kara ni Choka, luonge ni Lake Choka, iluonge kidhi Kamulu, en mana lake, en mana ora kuonde ma gintiere. Ma en adiere ni sani wantiere kod lokruok mar kor lwasi mar adiere, kata climate change, sani koko waneno gigo matimore, koso osebedo bene ka otimore kata kinde mokalo.
Lokruok mar kor lwasi en adier. En reality ma nyaka wabed ni wadeal godo. But mana kaka nawacho cha, kapo ni ne wase deal gi kuonde ma wang'eyo ni gin ga prone to disaster machalo kama, mano en problem ma koro nitiere tok wa. Onego bed ni, for example, kuonde ma wang'eyo ni pi thoro hinye ji, ikunye kata dams. Pinje oko kuchocho, ndere moko nadhi kata mana China, ikunyo dams madongo dongo ma ka oula biro to donjo mana kanyo. Pigni duogi tiyo godo much later. Ndalo makoro oro nitie, pigni makoro konyo ji. Ineno, kata mana recycling pi. Ineno, magin technology ma kwa nyalo tiyo godo, to nyalo konywa. So, kadine bed ni wasetieko ma Kano, watieko ma Nyaka, ma Kaneucha, watieko kuonde ma ji ong'e ni oula tere ng'e. Ineno, kato koro mabiro manyien gi. Mabiro manyien nowacho ni, noduogo ni makoro midhiero, makoro chomo, nikech ok nwa expect. Gimanyo omuomore ginene. Mahimahiyo ni. Gima nyo ji okwa expect. Ginyo lingalinga mos. To ne gima nyo timore sindo. Ineno. Ji okinyi. Ji dhia dhia ki tije gima mbele. Then suddenly kar sa uchiel ka. Pap. Pi obiro mo pomo sindo. So magi koro gin new developments. Mwanyala wacho ni okay. Puknuwa miyo gini attention. Nairobi. En kama kun historically en kama ni piny. Makara mandalo wali dua gere ni ntie yuaro. Kwa gere ka kuzote Machakos. Inen. So en giba sirka alo sebet kungeo historically. Ni Nairobi ka koto chue mabere. To pibro pongo ji. And then yudo kakoro drainage sa kotin. King hiyo katamana siyo kima waka Mombasa road. Kaya pima uwok South B madonje airport. Wanyo turo katamana airport kani. kuridore ko chomo kanyo chomo athiriba nikech mane direction ma pigno ringe to onge gimose time drainage in that area mondo deal gi pigno kaponi obiro kakoro biro sane. So it takes us back to the same thing, planning and projection.
Kamano nyaka tim nonro kendo oket lai malong'o. Wycliffe Nyafwanga mos gino ng'adi kanyo kanidhi nyime mar leronwa chenro mopogore opogore mantiere ka. Kang'imero gimani lose ntiere.